So man, and you guys, welcome back to my channel. Welcome back to Chill and Gossip with Pile Banya. Bonga cool you guys for coming. Thank you so much for your love and support. Go on my video, man, wa buka, wa like, foot in your man, subscribe, billing, ya bonga cool you guys. Kumbulu kudu subscribe, ku free. Man, abu sasaba na namtlanji ku subscribe. Ya bonu sisi zofika, la poka 1,000. Nyakitelu kutu subscribe. Please take us to 1,000 subscribers. Nga kuchavulela loko ka cool. Please press that subscribe button. Turn it gray, please. Man, abeli sase minyama kushuta waka subscribe. Consider subscribing. We like a video, a BC footage. We find a notification bell. I want to subscribe. It's in there. Zele, when they go to every time I'm being last video, and then you'll be notified. So, okay, you guys, it's a cool man. I'm a cheat. I'm a big as a stacking as a swatin. Labo good to a barbo. She'll a good time. I came to turn over as a swatin footage and at the barbandic. Barbandic. Little gamma, you guys. And as they have something to do with Ukshonoka, aka, notable tips, motor. And as you guys look silent to good South Africa, when they ekebo pelugutti back to the SB boiling up of South Africa between you like a lavabasi, abaseswatini laba khona ukuthi ay extradition process lokusamelela angazi extraditing or extraditing however you pronounce that word, okay, something like that you guys. So guys, bona lezi insizwe imbili you guys engizilahlela ku screen sami kuthiwa ke athunyele kulamula amaphepha okubuyisa abasola kwelika aka bebuyiswa nje baseswatini kusamele babuyiswe ngapha ngase South Africa, which is the extradition process that has to be done you guys. Mangabu washeli kwelinye izwe umele ulethwe kwelakho izwe into ikanjalo you guys. So angazi kuthiwa kasethunyelwe ofisini likangqongqoshe wezobulungiswa kumnumzana uRonald Lamula amaphepha esicelo sokubuyiswa kwabalisa abasola kwelo kubulala umrapper we aka ababanjwe ngaseSwatini. Umnumzana usiyabonga Gezani Ndimande obuye abizwe ngonxele nomfowabo umnumzana uMalusi Dave Ndimande basabanjwe eSwatini baboshwa bese zone 4 eMbabane eSwatini lapho ababeqashe khona. So okhulumeli NPA kwaZulu Natal uNK Natasha Ramkison Kara uxoxe ne-IOL yakwabo kwesolezwe ngempela sonto echaza ngodaba uthe advocate Zungu usekwenzile obekulindeleke ukuthi akwenze maqondana nesicelo sokubuyiswa kwawo Ndimande. Umsebenzi wokubabuyisa uyaqhubeka ngoba umqondisi wezokushushisa wasayinile amaphepha afanele wawahambisa kwabomnyango wezobulungiswa abaphethe umsebenzi kuchaza uNKK Kara. So izinsizo ezimbili lezakwaNdimande ezisa abanjwe eSwatini lapho ezatholwa khona zigobe amadlangali zelamani sezivele izikhawu enkantolo yemantshi kwamanzini kubhunga udaba lokubuyiswa kwazo. So u-AKA wayeyisihlomo somculi bakiswa kwanyamazana bakakiswa, what is that you guys, angazi leli gama lithini, okwenyamazane nomngane wakhe uTibelo tips motswana. Sometimes it's typing basuke babhala into engekho you guys, bese wena kumele ulungise manje. Angazi ngizolungisa ngithini leli gama, okay, angazi bazabe bezama ukuthi walaliswe kwenyamazana nomngane wakhe base befaka ukheki kwawo ngathi wakagiswa, something like that you guys. Angizothi mina walaliswe kwenyamazana nomngane wakhe uTibelo tips motswane bavithizwa ngenhlamvu bashona nyakenye eThekwini aka gama lakhe langempela okungukinan Forbes no tips bafica ngama tips ngutibelo amotswane bafica ngamadoda bezingxokolela ngaphandle kwendawo yokudlela iWish on Florida eyagcina ivaliwe emva kwalesi sigameko. So isigameko sokubulawa kwabo saqoshwa amakhamera sasabalala nezwe lonke sashiya abaningi bethuthumela. Kuboshwa abalisa abayisikhombisa abasolwa ngokuba izinkabi ezanikwa umsebenzi wokucoboshisa u-AKA. So abalisa ababili abaseSwatini kulindele ukuthi befika bajoyine abanye abahlanu ababoshwe kuleli nasebe hamba inkantolo yemantshi eThekwini. So onDimande abaseSwatini uma bevela beluhlehla udaba kukhalwe ngokuthi iziphathimandla zakuleli bezingakawafaki amaphepha. So kulindeleke ukuthi babuyele inkantolo yemantshi kwamanzini ngomashi mhlaka 20 uShimizis on Wednesday. So okungolwesithathu oluzayo. So abalisa abahlanu bebevele inkantolo yemantshi eThekwini phakathi nesonto beqala ukufaka isicelo sabo sebail. Abamangalela umnumzane uLindo Kuhle Mkhwanazi, umnumzane uLindani Ndimande, umnumzane uEd Myeza, umnumzane uMuzi Wethemba Gwabeni, and nomnumzana uLindo kuhle Ndimande yibona abavela enkantolo. So umkhwanazi nomyeza kuphela abakwazile ukufaka yibona kuphela abakwazile ukufaka isicelo zabo, kanti abanye kuthiwe amaphepha abo asalungiswa. Abalisa baboshele kuleli kulindele ukuthi babuye lenkantolo ngomsombuluko ukuqhubeka isicelo sabo sebail. Into ekanjalo ikasiyazi ukuthi ngathi kunabo Ndimande abayifola of which I'm thinking ukuthi bangomndeni. So kulabo abayi-5 ababoshwe la South Africa kunabo Ndimande ababili, labana bangase Eswatini kunabo Ndimande ngoNdimande bobabili. So okuchaza ukuthi ngumndeni lona you guys. So siyakhumbula ukuthi wayethe ukukhuluma noLinda Mninzi omunye owebe olilunga lomndeni, wathi umndeni obudlula kwenye inkinga lana endaba zamatekisi. Basebebona ukuthi phela umndeni uyaphela, labana ababili basebeyabaleka babalekela Eswatini. So kuchaza ukuthi kahle kahle ngumndeni lona yoka. Singazi ukuthi ke they have nothing something to do with AKA's killing omhlambi, ngoba kukhanya ngathi kukhona abanye abacala abanawo. So nakuleli ke lika AKA no tips bayasoleka, you understand. Kuyacaca ukuthi mhlambi bekunendaba yamatekisi futhi labo, ngoba kuthiwa kukhona utaxi boss futhi wabulawa kwasolwa bona bengumndeni nje. Nabo bathi baleka nje besaba ukuthi baqedwa ngamaphoyisa, into ikanjele besiyizwa laphana ilunga lomndeni mali khuluma. So uma kunabo Ndimande ababili la nabo Ndimande ababili ngale, I'm thinking this is family. So kuthi mhlambe nendaba nje yamatekisi lapha, izimpi zamatekisi, into ikanjalo nazo zikhona phakathi kwale ndaba, because how can we behaving the whole family, into ikanjalo you guys. But anyways, angazi you guys ke kuthiwa ke you guys kulindele ukuthi laba babili babuyiswe phela besuka kwela siSwatini beza ngakuleli. So asethunyele ke umnumzana uLamula amaphepha okubabuyisa kuleli kwelika AKA icala, bazolimela behlangene nalawa u5 bese bebawu 7, something like that you guys. Angazi, yeah, in the comment section, like the video, subscribe. Yazi ukuthi masebe khona futhi sizophinda sibuye ngevideo sisho ukuthi sebelethiwe ke laba babili abaseSwatini, sebekhona eMzansi, izoba khona leyo video. So when I faka leyo notification bell on kwenze ukuthi mangilahleli video izothi twi, then sungayibuka ke you guys, into ikanjalo nje. Thank you so much for love and support. Asiphinde sihlangane njalo you guys ku video elandelayo. Bye.